that way. Don't know why. And this cosmo, day after day after day we fly with the moon and the sun, and we don't know why. La da 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 da, la da 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 da, la da 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 da, la da 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 da, la da 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 da, la da 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 da